Wale watu wanatembea kando kando wakisema timu Bungoma, timu wapi? Timu ni Nairobi. I've been in Nairobi politics for the last 15 years. Kwa nini niache Nairobi sahi? Hatuwezi, ndio? Safari yetu ya Nairobi bado? Tulichukua tu commercial break.